kebo olilanya ndeso obeba kwalo ndi mara so anko igeso banime onwere banye gala ma chikoto wanine ebo bibia kwadora nyi onwere banye gala ma chikoto wanine ndeo tisha kwadonwe gi onwere banye gala ma chikoto wanine ebo bibia kwadoro ndi so onwere banye gala ma chikoto wanine ndeo tisha kwadonwe gi eligwe dire eba gala eba gala eligwe dire eba gala awe bo bibioma eligwe dire eba gala eba gala eligwe dire eba gala awe bo bibioma chere nwoganyi ndi mbuburu zobawosa ani neno nolilanya ane chere mbanyi galota ndi mbari we nwere olilanya na nyi gakona akuko akuko banyere kanyi siri jozia ndi mbari we nwere olilanya na ha ganura akuko akoko banyere kanyi siri lola onyo bu na ruru nkoma gana tugwa oluma obu mmadu gana tugwa ya onyo bu na ruru nkoma gana tugwa olu ya onyo fobi gana tugwa ya okwi mana lobu na karaka ana eri nwa ngwara ana agwo chinchin osisu okwi mana agha obu na karaka ana eri nwa ngwara ana agwo chinchin agha esu nkita nwere ngidi nuwa na tokpukpu siri ike iwadi se no for a wise man asi m na nkita obu na nwere ndidi nuwa na tokpukpu siri ike what is enough for a wise man nwanne m nwoke tụgharị uche tụgharị uche nwanne che echiche ndụ gị tụgharị uche ihe ọ bụ na ị chọrọ ka ime nke na-ezighị ezi n'iwu nke na-adịghị ka iwu siri kwuwe ihe ọ bụ na ị chọrọ ka ikwuwe nke na-ezighị ezi n'iwu nke na-adịghị na baịbụlụ gị nwanne nwoke gara anụ ya ka ọ bụrụ ihe gara aga nwanne nwaanyị gara anụ ya nwanne nwoke gara anụ ya ka ọ bụrụ ihe gara aga maka na ị ga-eketa oke n'eluigwe o nwere ebe anyị gara ma chịkọta ụwa niile ebe obibi akwadoro ndị nsọ o nwere ebe anyị gara ma chịkọta ụwa niile ndeo tisha kwado onwe gị o nwere ebe anyị gara ma chịkọta ụwa niile ebe obibi akwadoro anyị o nwere ebe anyị gara ma chịkọta ụwa niile tisha kwado onwe gị asị m na eluigwe dị ire ebe anyị gala ebe anyị gala eluigwe dị ire ebe anyị gala awa ebe obibi ọma eluigwe dị ire ebe anyị gala zayon te bagala.